Opons Institute siyaqonda ukuthi isikhumba esinamafutha siyinkinga. Ngakho senze indlela yokukusiza ukusilawula. Oqala sebenzisa iPons Face Wash ukususa amafutha angadingekile ebusweni ngokusheshsha. Futhi isiza ukuvimbela amaphala nezihlisa. Bese ulandelisa ngePons Vanishing Cream. Ugcina isikhumba sakho singacwebezeli, singena amafutha ngokungaze kuphindwe kathathu. Izinyathelo ezimbili zohlelo lokulawula amafutha ezivela kwaPons Institute.